Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Ushaqise abaningi umbiko okutholakala kwezidumbu ezingu-21 emayini yaseKrugersdorp eGoli. Ngimbingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Uma ngoqala usijoinele likhasi, wamwelekele igama lami ngisibonga konke wakwandanda mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngicela usilandele ezikuleni zokuxhumana @zwide_media. Sesifinyelele ku-21 isibalo sezidumbu zabasolwa ngokuba ngamazamazama emayini yaseKrugersdorp eHouting. Izolo amaphoyisa akhipha umbiko mayelana nezidumbu ezingu-19 ezitholakala le mayini ebesetshenziswa ngokungemthetho kule ndawo. Umbiko ovela emaphoyiseni uthe izolo ntambama ngabo-3 amaphoyisa abizelwe emayini eseKrugersdorp kutholakala izidumbu ezingu-19 zabavukuzi abasebenza ngokungemthetho. Uphenyo lokuqala luveze ukuthi le zidumbu zisuswe kwenye indawo zazobekwa lapho, kuchaza i-statement samaphoyisa. Namuhla sekuqinisekisiwe ukuthi sekuphinde kwatholakala ezinye izidumbu ezimbili, kwagcina sekunyuka isibalo. Lokhu kuqinisekiswe ngo-Brigadier Brenda Moritilo, okhulumela amaphoyisa kulesi fundazwe. Uthe lezi dumbu zitholakale endaweni evulekile, amaphoyisa asaqhubeka nophenya. Abantu basale beshaqekile ngazo lezi ndaba. Fethu, lezi indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukubhalwa kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ngiyintathela YouTube, sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.